Urero wabonye ko gusoma Bibiliya bidahagije. Mene n'ikirahuri nacu. Ariko mwebwe je sinzi ngende. Je ahubwo barabakorofye mu mutwe abaporuti mwebwe. Babahendesha za Bibiliya. Ubu naho mene ibirahuri. Ahubwo mwebwe je sinzi ngende mwabaye. Sha n'ukuri mwebwe ahubwo wewe. Wewe. Ahubwo. Mwe mwarabaye ibicucu mwese. Ababona ibi. Atwira gahari.
Ijambo ryiwe n'ukuri niwategeka bigakomera nacyo bitwaye ibikoyoneka uyu munsi Yesu ndakwishimiye ndatera urukuguru ngo ntambuke bikanga ngiye subira inyuma nkabona hateye ubwoba Icho kwifadikiza nibonera kure yanje naravura ukuboko ndagishikire nahakwa gutemba oh ariko muri ibyo byose haracyari byizigiro ko nakumenye Harachari tizigiro Kwanu fisi Harachari tizigiro Kona kumenye Yesu Harachari tizigiro Kwanu fisi
Lendele boshanda baseke telefonde
Amasengesho yanje yacitse amaborogo Abo ndemesheje nibo bacira urubanza Naratakaje byinshi mu buzima bwanje Hari kwa gaciro kanje ko gucungurwa Na kibi hebyo se ho Hariko Muri zyo vyo se Harachari vizigiro Kona kumenye
Harachari
vizigiro
Harachari tizigiro